That's my place, outside the gate.
Hapa lazima kumeingia maji. Fed, unaona mliambiwa kutafuta damu kusikia. Aki nani sasa leo unilangata kume flood?
Thank you.